Malita se amato tenu ona ya chanda yini swae. Malita se amato.
Dr. Nyathi kwamhlabela lengane usiza kulokho kulandelayo ukuhlolo ukhipha isilwane uqinisa ikhaya ukulapha umeqo ikhande lingapheli umhlume ongapheli umkhumiso wezimfuyo ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe uhlanga lamathwasa ukuvusa imizwa ukuphuphisa imithi yabathakathi ukubamba umthakathi uyatholakala kule nombolo 064-793-8826 woza kudr Nyathi uzothola ukusizakala.
Ningizima Afrika, nina benkashana abenze yaphuza umlanza ngameva. Nina bendlovu enkulu, ake ngibelelwe ingane zakwethu engiphinde ngaboya futhi ngilasibona amagumeti mfezo kwakhumalo. Ngane zakwethu sikubona enkundleni zokuxhumana laphana ke sithi nje ake sikhulume ngakho. Kune-video trendayo engane zakwethu ke enkundleni zokuxhumana la khona omunye ebokudabeka laphana laphana eNdiya ke laphana ke kune-video ebonakala ke abakhela amagwinya endaweni yokuzikhula laphana ke lento kaze iyavela laphana ke iyashisho ukuthi yona iqashiwe ngasokhulunywa ke nalona okumnikazi womsebenzi laphana ukuthi ke wenziwa yini ukuthi adlise abantu ukudla okuphuma endaweni engahlanzekile laphana. Kuzokumbela ukuthi khona le video ke ya trend enkundleni zokuxhumana futhi ke omunye owayedonsa amanzi laphana ayiphume etoilet ke ayisela abantu ke lawo manzi lawo awakline. Ngaza ukuthi kade yini lena ke emnandi ngetoilet laphana ke njengoba sibona emavideo nje izinto ezenzekayo kuleli izinto ezenzakala South Africa izinto ezenzekayo lana. Ngaza ukuthi abantu ke badliswe amanyala laphana aqhamuzotheka uzilambele awazi nokuthi ke aphuma uzancoma. Hey limnandi kunye ngaza ukuthi angilandi kakhulu mina nayi video ephelele ukukhulunywa nokudabuka eNdiya edlisa abantu kumagwinya aphuma endaweni yokuzikhulula.
Nenza magwinya etoilet hayi ndiya understand ugashiwe sisambela ningazuveze ubuso bakho. Come here. Sitela. You doing fake cooks in a toilet, wena?
Toilet.
Huh? You doing amagwinya toilet? You doing amagwinya toilet? No, you doing amagwinya toilet. Ima pa?
Yes, toilet.
Go stand there.
Yeah.
Go stand there. Go stand there so that I can take a photo of you. You doing amagwinya toilet? Move this side. So that I can show toilet, the people must know what you're doing. Fat cooks, eat it. Sisi usithele wena.